bafundzi labebaya e-Emmaus azange bambona Jesu emva kwekuvuka kwakhe. Bebahleti naye bamuva ngesikhathi angakafi, kepha emva kwekuvuka azange bambone. Kwathatha lichi kuthi bakhone kubona kuthi hawu bekunguye umsindisi lebe sihamba sikhuluma naye. Kuyendeka mangabe ugathe Jesu lotawukwenda noma lotawuvela ngendlela yakho ekuhumusheni kwakho. Kuyendeka athi noma Jesu atibonakalisile itolo, atibonakalisile lilanga ngelilanga, kepha ungete wabona kuthi bekunguye ngoba uneyakho incazelo, ngoba utakhele wakho Jesu emcondweni. Kwangathi lamuhla iNkosi beyinembulo emehlo akho ubone Jesu ngebunjalo bakhe, hayi ngendlela lofuna kumbona ngayo wena. Nkulunkulu akubusise nalamhla ekuhlanganyeleni kuso singwa sakavuka udle lesilivi lakhe leliphilako. Silithola encwadini yaMateyu sahluko 19 verse 16. Kwase kufika lijaha lelitsite kuJesu lathi, mfundisi, ngingahle ngendeni lokulungile kuze ngite ubane kuphila lokuphakathe. Kahle kahle lelijaha belingakaconzi lokuphila lokuphakathe. Lelijaha belinetindo talo, beliselfish. Uma nje lo mbuto singawubeka la ekuthenini athi ngingendani kuze ngite uba, kuze ngite uthola, kuze ngite uba nana indvo naiya, ngingendani. Lelijaha limethula kahle Jesu lithi mfundzisi, lithi master ngesiNgisi noma lithi Lord. Kepha mawubuka belingakahlosi kulalela the lordship lobukhosi baJesu, bekangakaconzi kuva kuthi the master uthini, bekaconze kuva la lokutawumenda azuze yena, hayi lokutawukhomba ukuthi uhlonipha bukhosi baJesu. Ngalamanye amagama bekathi iNkosi khuluma ngite ukwenda as long kungibenefitha. Kuyendeka kukholwa kwethu, kuyendeka budlelwane bethu naJesu, kumbe bubonakale ngathi bungibo ngathi simlandzela mbamba, kumbe size sisho kuthi hawu iNkosi Jesu. Kepha uma iNkosi lengiJesu seyikhuluma kube lukhuni kwenda, ngoba kumbe nathi akusibenefithi njengakuleli jaha. Leli jaha lahamba limunyu libuhlungu ngoba azange lizuza, leva ngathi liyalahlekelwa makathi Jesu thengisa lonako bese uphala bambofu bese uyangilandzela. Kwaba lukhuni. Kunetintfo Jesu latishoko ukhanze ukuthi atisifefi, kumbe uthi uceba lomunye Jesu akhulume takakho, ukhanze ukuthi akukufevi, akuhambisani nawe, bese nawe sewuphila impilo yekuba munyu. Yebo umadrese kahle Jesu, kepha indzaba lenkulu yini uthi iNkosi Jesu, yini ubute kuye. Lelijaha lithi kumele ngendeni kuze ngite uthola. Kwangathi bekungete kwaba kunikela lokuthite lokufunako kuze utothola lokuthite. Kwangathi bekungete kwaba kuthi uyazila kuze utothola lokuthite. Kwangathi bekungete kwaba kuthi uyesontweni kuze utothola lokuthite. Kepha kwangazuthi bukhosi baJesu bebungaba niko konke kuko konke lokusizathu saloko lokwendako. Bukhosi bakhe bengamele takakho didzingo, bengamele lokufunwa nguwe, nawe ukhone ukuthi ngosi Jesu ngenxa yelifi lakho ngidawukwenda noma ngabe alihambisani nekubuka nekucabanga kwami kepha ngoba uyinkosi kimi ngidawukwenda. Amen.